que jamma ji may ñaan man yere jaw señ bamba jangana dila dundee.